Namema, a radius of G and Camo. And there, I am home of Bob or Summit. A da, a tossword you noon, sir. Ay, a dwada. A dwada, a chat to a war, but Summit ain't seeing him. Can cast a mono ye becoso? A year free Ezra woman noon. It here a young colonel. Indeed, a moo ain't seer, a could see a dunum. Ezra, a woman. It's in Kuno. Did you moon see? You could see a dunum. Ye can cast a mono if free Presbyterian. I'm sorry, Almanac. I'm a girl for me and tear radi assem. Many uncle Pon. Many a woo, and I am a ferris and my many so much real woo. Many uncle Pon. If you say, yen a mumu ye adors what try in tea. Nayan a so de ye a so could do or so. If free ye a janomo a breast swan. A so de ye can see mo and a ye wa de a bedru in ye. Nayan a mumu ye a noon tea. Wa ye yen. Yen a handful and ye and a so for. A shas as a so a handful and sa a wo a fena. In no moonfa. O funfa. Ani enimbia simu said ye etinnei na afi sese nko a ene weyi ewrade ye nyankopon ho adom akyere ye ama waja ye enkai a wafiri mu efiri nanso wama ye pewa ewo ne kronkron bia sey ye nyankopon ebeti ye enim no am ye nya nko akakra ye enko aye mu na ye yankwa na so ye enkwa ye mu no ye nyankopon enyaa ye ne mu wa ma pesia ahemfo ayeye na doye ene ye nya ahoden a ye di si ye nyankopon efi ene ye chichire ne krofo ene wa ma ye ofesi obi e wo yuda ni Jerusalem na afi ediye na ye nka ye nyankopon ye yiyechi se ye gya wo mra ensam no ana wonam wo enko wadi ifo no so ehye ye se asase a mokɔ akodi so no eya asase a ehu akum ensase so aman efi guo no mu ewo akyiwade a wodi aye esoma efri ano akopem ano wona fidie mu enti na afi mu mfa mu mama ema won ema merima ana munyi won mama ema mu mama merima ana mu hwehwe won oman woye ene won yie dia eda die ebeye na mu ho ebeye din na modi asase ne so enipa na modi eja mu ma ema ama wodi so akosida na de ye ene ye bone ene ye na sudi kese nti e ba ye nso no nyina akiri ye nso wo ye nyankopon wodi ye ho adona wo ama na enuru ye emumu ye so ana wo ama ye firi mu sedie etie yi ye san emu wo mra ensam so ni efa ye ho enkobo akyiwade aman wo awade mu ana anka obu emfu ye ekosi se ye nyina ebesa ebi enka emfiri mu ana Awurade Israel Nyankopon otreni ni ene wo ifri se waja ye enka ye bia wafiri mu se de etinde yi hwe ye wo wanim yen asudi mu na ye nti obiara biara entimi enyina wanim ya miade sie Awurade asem ni amen.